He tikanga tuku iho te kohi inanga I te rohe o Wairau. E ai ki tēnei pūrongo Ahania Douglas, kei te awangawanga ngā iwi kāinga o Waiharakeke ki ngā panonitanga a te kāwanatanga ki ngā ture kohi I tēnei kai. Horotae.
Te pokohiwi o kupe, he papamahinga kai, he wāhi kohi inanga no maimai. Engari e a maimai ana te mana whenua ki te apopo o ara tautikanga.
All our family were all whitebaiters. We've whitebaited down here for ever.
The significance for us, or local fishermen, is that this has been a place where we've caught kaimoana, it's a mahinga kai, especially for whitebait inanga, and we'd like to see it improve.
Ko etahi o ngā whakahau a te papa atawhai, kia whakahāngai tia ngā ture kohi inanga ki ngā ture o te tai pautini. Kia rāhuitia etahi papa mahinga kai, hei papa tupu kē, kia mutu hoki te tau hokohoko I enei momoika. Engari kaore he raru ki ngā iwi o te tauihu ki te whakaungia enei ture mehe mea ka manaakitia ngā motika kohi kai a iwi.
This river here has Māori land in the zone that everyone is talking about within the kilometre of the sea. Some of that land is reserved Māori land, it's native reserved land for the natives, the Māori that live here to use for the purposes of collecting food. Does that affect those people?
He o iano, heita te tokorua nei, kaore he take o te panoni ngā ture kohi inanga ki te kore ngā papamahinga kai e tiakina.
Five, six species of whitebait, and their research is based on two species and one that isn't migratory. Only one of the species is migratory. More research needs to be done into the species because that's where the habitat is. They do the research in the habitat, but they haven't restored any habitat or explain this of the six species which one's habitat is which.
It's heavily affected by the wine industry, by the cattle industry. That habitat's missing, and that's what I think. In fact, it's no secret, that's the decline in whitebait right there. So long as the dock or the proposed changes address that, I think we'll be fine. But if they're just out there looking to reduce people's catch, it's probably going to be ineffective.
Kia tīmata kē ngā hui tāpai whakaaro a te papa atawhai, I mua I te panonitanga o ngā ture. Hania Douglas, te Karere.